muri kano kanya najewe nagomba ku izina rya leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bw'agateka kazi na muntu imibano n'iterambere ridakumira twagomba gushikiriza ijambo ahanini ari ijambo ryo gukenguruka kino gikogwa categuwe kubera hano mu ntumbero yo gushigikira no kugarukira kubene gihugu hano muri meri ya Bujumbura hano muri zone ya Ngagara bahuye n'ivyago by'imyuzure n'uruvura rwinshi none rero ku izina ry'umushikiranganje yadutumye akaba yafatiriwe n'ibindi bikogwa yari kwishikira ngaha a ngo arabashikirije indamutso ngo n'umutima w'ugushigikirana kuri leta ku izina rya leta y'u Burundi yadusabye rero yuko dushika hano kugira ngo twerekane yuko leta y'u Burundi na ntaryo atashidakora kugira ngo ishigikire abene gihugu mu gihe cyose bikenewe na cyane cyane mu gihe nk'iki aho abarundi batari bake haba hano muri meri ya Bujumbura haba mu zindi ntara za Cibitoki za Bubanza mwagiye murabyumva aho abarundi rero batari bake bahuye n'ibyo byago by'imyuzure biturutse ku byo twita ihindagurika ry'ibihe none rero leta y'u Burundi irakengurukiye cyane aba barundi bene wacu baba hariya muri Amerika ku cyumviro bagize bagashira hamwe uburyo bakegeranya uburyo bakaje inama n'ingingo n'ubuserukira igihugu cyacu cy'u Burundi hariya muri Amerika bagatunganya imfashanyo yo kuza kugarukira kuri bene wabo hano mu gisagara cya Bujumbura muri no zone ya Ngagara leta y'u Burundi rero bicije mu shikiranganje bwo gushigikirana irabakengurukiye cyane kuri uwo mutima w'urukundo mwerekanye kandi ako ni ka karanga mutima k'abarundi kukugaragaza na ntaryo gushigikirana gukundana na cyane cyane mu bihe biba bigoye murazi ko abasokuru barayamaze bati umugenzi nyakuri umubonera mu kugutabara mu magume mu byago none rero ico gikogwa bashitse ko turabakengurikiye cyane ku izina ry'umushikiranganje yadutumye irindi jambo rigira kabiri twagomba gusaba abene gihugu bo muri zone Ngagara yuko iyo mfashanyo bagira babashikirize mu kanya muze muyikoreshe neza mu gufungurira imiryango yanyu turazi ko muri mu bukene budasanzwe ntimuze rero muyishire mu isoko mugaburire imiryango yanyu abana banyu muyikoreshe neza iyo mfashanyo murazi ko yavuye mu cuya cabene wanyu batuye hariya mu mahanga bari gushobora kuvuga bati utudufaranga twaronse ka tudukoresha ibindi mugaba kubera wa mutima w'ikigongwe wa mutima w'urukundo wa mutima w'ugushigikirana bavuze bati leka tubizanire abarundi bene wacu muri aziyo Amerika iri bafashe urugendo bafata amatike y'indege barabatekereye barashikana none rero turasubiye kuba kengurukira cyane irindi jambo rya gatatu ngira ngo n'ugushima ukugene abene gihugu muguma mufatanye munda mu ngorane nk'izi turabekengurukiye cyane kandi leta y'u Burundi nkuko mubizi yama iriko irabasaba yuko mushigikirana gushigikirana mu kibano ni intumbero ya leta y'u Burundi ni intumbero ya nyine icubahiro mukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi none rero n'ubu tubasaba kubandanya mushigikirana kubandanya mwihangana mu bihe bigoye murazi yuko leta atakidakora kugira ngo ibabe hafi leta rero novuga nti n'ubunyene yoterakamo abandi barundi bene wacu batuye mu bindi bihugu ko bafatiraho akakararo keza k'abarundi basanzwe baba hariya mu gihugu cya Amerika ngira ngo nta majambo menshi twobicisha kwagomba dusubire kubakengurukira bimwe bivuye ku mutima dukengurukira nyakubahwa aserukira igihugu cy'u Burundi cyacu hariya muri Amerika n'aba barundi bene wacu bahurikiye mwishyira hamwe y'abarundi baba muri kiriya gihugu cya Amerika tubifuriza kugubwa neza kanya bazomara ngaha dusaba rero yuko nabandi bagira neza baba barundi baba mu bindi bihugu ndetse nabandi yuko bokwama baterera gacumu ku bumwe leta y'u Burundi turazi yuko ibyo byashikiye abo muri meri canke muzindi ntara leta yafashe ya mbere mu kubagarukira ko ngira murabizi ariko nkuko bari benshi bisaba ko nabandi bunganira leta bakaza gufasha turasubira rero kubashimira tubasaba yuko mwobandanye gushigikirana murazi ko nkuko yabivuze nyakubahwa ambassadeur akimuhana kazi imvura ihise mu gushigikirana mu gashira ingufu hamwe muri ico gihe cyose bizoba bikenewe na cyane cyane mu bihe by'ibyago nabasubiye kubakengurukira murakoze tugira amahoro no gushigikirana hagati y'abarundi bene wacu murakoze.